dawaaqiyo duqayga kula jiray annani ma daryeelin Inkasto dawaaqiyo duqayga kula jiray hadda ima daryeelin
Dare.